bakunzi twaba dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu gitabo cya Zaburi y'ijana mirongo ine na zibiri umurongo w'indwi. Zaburi y'ijana mirongo ine na zibiri umurongo w'indwi niwo murongo wa nyuma w'iyo Zaburi. Haravuga ngo kura umutima wanjye mu ibohero kugira ngo nshime izina ryawe. Abagororotsi bazonkikiza kuko uzoba ungiriye neza. Mukundwa uri kuradukurikira muri iki kiganiro, reka ribe isengesho ryawe. Ndakwifurije kuva mu ibohero ry'umutima wawe canke umutima uve mu ibohero wari ugaranwemo. Usaba Imana igukure mu ibohero ry'umutima wawe, umutima wawe iwukure mu ibohero. Hari ukugene imitima yacu ija mu ibohero bivuye ku byatubabaje, ku byadukomerekeje, ku byatugoye, ku byaturemereye, ku byaducinyije kuva turi bato incanke igihe kinaka, ubukene, indwara, umubano mubi, ingorane z'ubuzima, ibyaha, ingeso mbi, ku buryo naho dukizwa usanga bimwe bimwe biza biradukurikirana. Canke ugatunga mwokama utinya wamana ubwoba uhagaritse umutima w'ubutunzi udahazwa n'ibyo ufise. Turabazi, wowe ubazi, ndabazi na jewe, abantu batunze ariko babayeho badahimbawe, bagowe gusumbya n'abakene. Abo imitima yabo iri mu ibohero. Hariho abantu baja ku kazi gufasha abandi mugabo nabo bakeneye gufashwa. Hari abantu batari mu ibohero, amabohero tuzi mpimba n'ayandi mabohero azwi akomeye ateye ubwoba, bidegembya hanze mugabo imitima yabo yarasigaye ahantu. Hari ikintu camubaye ko ari umwana mutonya, hari ikintu camubaye ko apfushije umuntu yakunda. Ndagusengera ngo uyu munsi niwumva uri uwo muntu utakambira Imana kuko iraza umutima wawe, iraza ivyawe. Kuko Pawulo yandikiye Abatesalonike ba mbere igice ca gatanu umurongo wa mirongo ibiri na gatatu mbere na mirongo ibiri na kane ngo Imana nyen'amahoro ari beza gose mu mpemu, mu bugingo n'umubiri, bize bisanzwe bitagira agasembwa. Ibahamagara niyo kwizigirwa no kubikora izobikora, ikweze ikubohore mu mpemu, mu bugingo. Ubugingo niho hari birorogwe, niho hari ibishobisho nko kwamwe bivuga, hari ubwenge, hari ugushaka. N'umubiri rero twama tubona umutima ubohoke, ubugingo bwawe bubohoke. Yohana yandikira ishengero avuga ngo mukundwa ndagusengera ngo ugubwe neza muri vyose, umeregwe neza muri vyose nk'uko ubugingo bwawe umerewe neza. Aho niho umutima uri, umutima wawe uve mu ibohero, umeregwe neza muri vyose. Ibisengesho ryawe ribe isengesho ryanje. Urabe ntushire amakosa ku bandi, ntushire amakosa ku bindi, ubanze urabe mbega umutima wanje koko warabohowe by'ukuri, nta kintu, nta hantu nugaranwe. Aragutabara, aragukiza, nawe widegembye umuhimbaze nk'uko yavuze ngo ushobore gushima izina ryawe, maze ukikuzwe n'abagororotsi uhimbawe. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, umutima uve mu ibohero widegembye. Imana iguhezagire, ni mu izina rya Yesu. Amen.